Tereng shilo bemi to Sa me me Tereng shilo bemi to ya Natasha ni me tereng ya shilo bemi to
Sous-titrage Société Radio-Canada.